Yazi mina ngiyakhazeka ngoba nina nesikhathi sonke si right sokufokusa ifunde and you make me proud. Ngiyabonga bafethu. Nabazali benu bayakhazeka ngane nikhumbule lokho.
Amandla! Amandla! Yi-Africa! Mayimoye!
Okay, bethe munye umfana la na uthe ufunda la angamazi. Ufuna ukudlalela something nje uthi ufunda la. Asinike ni chance munye umfana she. Odlale ngoba sizizo bazokwenzani. Bani sazi ngoba idlalayo umculo nim support please. Skat sako boy, babonisa. Anta nimshaki zanda shemi ya. Usakumela boy, usakumela. Umnandi ne? Okay, yazi mne surprise mane for nina ne? Mne surprise mane for nina. Mne surprise mane, bese ngahamba.